Mama kuphi ongasiyela uhambe njani?
Sithe sifika ngabe emfeni, sase sithungqono siqale siyevusa ugogo mama uthangirayi. Sinitshela ukuthi hayi chise sifikile. Sithe siyangkhona ngale kwase wathutsha ama youth angu 10, base baqala ukusihlasela baqala ukusichaya. Kwase wabuya labanye abaningi, baqala ukusichaya bathi wena ulidizident, kumele ukuthi ubuye lemkhona ngale emadebeleleni, sifuna ukulibulala vele linabantu. Lokho kubangelwa ukuthi kulabantu abafuna ukuthatha amandla odlakela. Kule thina sile constitution echo ukuthi khona uma upresident engekho ngubani okufanele ukuthi act. Saba le Congress eyayenzwa ngo 2014, iCongress liyana yaphuma le constitution isitsho ukuthi khona kuzaba lo president, kuzaba lo deputy president. Uma upresident engekho udeputy president uya act. Bathe sebenze njalo basebe acta-ke thina basebe elector thina abantu. Ba-electa uDr. Morgan Tsvangirai njengo-president. Ba-electa uDr. Thokozani Kube njengo-deputy president. So kuklika ukuthi ubaba uTsvangirai nxa engekho mina ngiya-acta. Kodwa kulala abantu abaphondwa ngupresident asebefuna ukuthatha amandla ngodlakela, asebefuna ukuthatha amandla nge-violence. Kade sibabhizi batshaya abantu, yibo abathumela abantu labantu bebezongitshaya. But bebefuna ukungibulala ngokuthi sithe sesihamba khona phana. Omunye ubaba lo olendlu yakhe wasesithi hayi ungcono lingene endlini base wasiphushela endlini liya. Sithe sesendlini baqala ukusijika ngamatshe, bajikela amatshe phakathi. Kuthe sokunjalo bathi sesilitshisela phakathi, bathatha ukhuni befuna ukutshisa indlu yona leya. Kodwa ngokuthi izulu belisina utshani belumazi, kanti usatshanga bese kuphanga ungena intuthu kuphela. Belekhe bezama ukutshisa bathi namhla lafela khona apha, sifuna ukukubulala wena Kube because asisafuni ukuthi ube lapha ngokuthi wena ngophambanisa umuntu wethu. Bebekhuluma besithi utshamisa. So mina khona lokho thina asivumelane lapho ngokuthi le constitution echo ukuthi khona uma umkhokheli engasekho yibini okwenzakalayo. Okunye okuzwisa ubuhlungu ukuthi upresident uthe efile mhla ka 14, 12 hours upresident efile, babe beyenza okuyibogus meeting ngokuthi ayi-national council, the national executive, bekuhambe esiyathi yena kabamfakena ukuthi abe ngu-acting president, ekwazi ukuthi kule constitution. Ngabantu abanjani abangahloniphi umuntu ofileyo? Ngabe umuntu ubhubhile segijimela isihlalo sakho? Kodwa kule constitution ekhulumayo ukuthi okumele ukuthi engene ngubani? Sengibona ukuthi mina abantu bangidelela ngokuthi mina bathi ngivele emathebeleni, ngokuthi bathi mina ngingumfazi. Ngifuna ukuthi ngisembatshele khathesi ukuthi leyo into yokuthi lithi umfazi lithi umuntu ovela emathebeleni kasozoba ngupresident we-MDC sengiyiqedile mina kathesi. Ngifuna ukubatshengisela ukuthi lathi njengabo mama siyakwanisa ukuba ngamapresident, lathi abantu bemathebeleni siyakwanisa ukuba ngamapresident. Mina ubaba uTsvangirai ngekho ngo-2008 ngasala mina ngirani iphathi ngingedwa, bonke bebalekile bona laba bekhuluma ngabo ochamisa babaleka. Ngahlangana labo ebusuku ezindlini ebusuku bebalekile bonke abantu babuya betshayiwe labana, abantu abafayime ngabangcwabayo yime ngakuhambisa bonke abantu esibhedlela lapha. Kodwa mina babengekho kathesi sebefuna ukuthi bazothatha ipower ngamandla. Angisoze ngikuvume khona lokhu. Kumele ukuthi bebekwazi ukuthi akusoze kwafa kwenzakala lokhu abakwenzayo. Mina ngisenza ngifuna ukuthi ilizwe lonke libekwazi uChamisa kangimrecognize njengo-acting president. Njalo upresident ngamtshela ezemaphoyinti lapha ukuthi uChamisa kangimrecognize njengo-vice president ngokuthi asila i-constitution enika upresident amandla ukuthi aphoyinte ama-vice president. So yinto okufanele bayazi. Kathesi sengithumela amathotsi ukuthi babuye bezongitshaya bangibulala. Akusoze kwenzakali khona lokhu.
Sizule ukuthi kade befuna ukutshisa indlu, ungasitshela ngakhona?
Kade befuna ukutshisa indlu, bathethe isikhuni balumathisa indlu liyani. Kodwa ngokuthi izulu besina utshani bebumanzi, utshani lobana kabasalumathanga bese ungena intuthu kuphela. Beleke bethatha bezama ukuthi befake umlilo bemningi ungena intuthu kuphela. Aluba kuthiwa izulu belingananga besizatshela phakathi ngokuthi kade bebaningi phandle.
Njengoba nabe kutshayile Makhube, ama-problems lawa azaphela kanjani?
Mina njengo-acting president ngifuna ukuthi abantu bebekwazi ukuthi mina yimi u-acting president. Kathesi njengo-acting president ngizahlala phansi labanye sibone ukuthi siyalungisisa masinyane ukuthi kube ne-extraordinary congress njengoba umkhulu wethu sesitshile ukwenza ukuthi sifake u-substantive president njengoba libona i-election isikhona. Kodwa ngizazama ukuthi ngikwenze ngesiphangiphangi ngokuthi i-constitution iyakhuluma ukuthi nxa upresident engasekho uya-acta for not more than 1 year. Ngiyakwanisa uku-acta okwelangelilodwa ngoba kwamalanga amabili ngibize i-extraordinary congress. Lokho yikho ngifuna ukukwenza. And enye into abangijhayela yona yikuthi beza ukuthi mina ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi kube ne-extraordinary congress abantu bahambe bezikhethela umuntu abamfunayo. UChamisa wadliwa ku-congress ngaye waseyaphoyintwa. Kathesi kafunda ukuthi khona abantu ba-elekthwa ngabantu, awuzifaki wena esihlalweni ufakwa ngabantu. Abantu kabarispekthi umuntu obhubhileyo, hayi khona ukuthi umuntu ubhubhe njenganamhlanje sugijima kusasa susethi kususithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe. Usithatha ngamandla le yokuthiwa yikhuba athi se-billion pool. Asikufundi khona lokho. Abantu babafunda ukuthi iphawu yinikwa ngabantu, awuyithathi ngodlakela.